babebiseli biso lingomba baninga bakomi mpe kokima tolela ndenge nini bapangi ye mpipai biso kaka kotongo babebiseli biso lingomba baninga bakomi mpe kolimwa tokokaka te mpo na kofuta atika bamakiza basala na nyango toboma na nyango toboma sala kema, omi shesa tsaka langa mo.